Ngizothanda kuthinga ubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la ku Big Space uma nje ufuna ukuhlezi updated ngezebhola la khona la eMzansi ungakhohlwa embele uthi subscribe kule channel and uphinde phela uklikele u bell for ama notification. So i-video ethi namhlanje embele ukuphathela indaba ye-trend yawo lapho ePSL njengoba sazi ukuthi season isivuliwe and iki-wind nalo futhi lisavuliwe. Kuningi okwenzakalayo umbukeli njengoba ke nje ibhola ke seliqalile kuningi nendaba ke iningi ezenzakalayo e-trend yayo. So hlala kubuye le-video ngizele nazo ke indaba e-trend yayo. Ngizoqala ngendaba yakithinta umdlali adedlela amaZulu uKhabadini Umhango ade kuvelile ke before ukuthi ke uzowashiya amaZulu. Nazi ke indaba yakhiphumile embuyele ukuthi ke uKhabadini Umhango ugcine ke joine iqembu laseSoweto iMorocco Swallows. Lezi ndaba yithusa abantu abaningi enkathi iMorocco Swallows iveza ukuthi ke igcine imsayinile uKhabadini Umhango. UKhabadini Umhango okwa trenda kula maviki siphuma kona etrenda ngendaba yakhe ke neKaizer Chiefs ukuthi ke ulinked nayo ke iKaizer Chiefs. Kodwa ke ngenkathi iKaizer Chiefs iyodlala eBotswana uBobby wakhuluma before kuqale i-match washo ukuthi uMhango ngeke zesayineke naloko iqembu la iKaizer Chiefs. Abantu abaningi abakubelieve ngayo kodwa lokho babeyitshela maybe ukuthi uBobby uyadlala maybe ke uyabadlalisa ukuthi ke ngeke uMhango ezesayine naloko iqembu la iKaizer Chiefs kanti ngempela ke wayeqinisile nakhuke swalozi sivezile ukuthi ke igcine imsayinile uKhabadini Umhango. So injalo ke embuyele indaba ke thinta uKhabadini Umhango uBobby naye wakubeka ngokusobala ukuthi iKaizer Chiefs ibhizi ke njengamanje ifuna i-striker and abantu abaningi ade becabanga ukuthi ke uMhango cause uyena uMhango ade trend kakhulu and ade kuvela ke futhi ukuthi ulinked nayo iKaizer Chiefs even nayo indaba yawo amaZulu ukuthi kazomdedela. So ingakho abantu ade becabanga ukuthi iKaizer Chiefs izomsayina ke yena uMhango even nayo agent yakhe uMhango uMike Macup washo wathi ibona ba offerishe iKaizer Chiefs yena ke uMhango kusho ukuthi iKaizer Chiefs ayikaze ikithathe leyo offer bavele ke ba relax abathi no asimthathi ke uMhango. Angazini uma benze into enhle or benze into embi ungakhomenta yambona ungitshethe nocabangana ngayonke le situation yakhe ke uMhango. Ngidlule phambili imbuyeli ngeyindaba yakithinta umdlali adedlala iKaizer Chiefs uHawuhelo Sehota ukwekwa reporter ake leli viki siphuma kulona ukuthi ke ujoine iStellenbosch FC. Kodwa lezo ndaba bengekho ke officially namhlanje iStellenbosch FC simvezile ke yena uHawuhelo Sehota. Abantu abaningi abazi bayibelieve lezi ndaba kuzina ngendlela ahambe ngayo lapha uKaizer Chiefs ithuse wonke umuntu khosi labesazi ukuthi ke uzohlala kuloko ikhosi kuze kushaye unyaka 2024. Jikijiki iKaizer Chiefs kwavela terminate contract yakhe ubeke sejoina sona ke iStellenbosch FC. Ukuhamba kwaseHota uKaizer Chiefs ikhalisa abalandeli abaningi baye uKaizer Chiefs even ngendlela akahambe ngayo yokuthi terminate contract yakhe abantu abaningi impela bakhalile ngale yonto ke yenziwe iKaizer Chiefs. And futhi ke into ekhalisa abantu ukuthi iKaizer Chiefs yayikade ifune umthethwa umdlali waso iStellenbosch FC and iKaizer Chiefs ayikhonanga ukuthi imsayine ngenxa ke ezinye izathu abangaze bayiveza. Kodwa iKaizer Chiefs ikhona ilect sign iselethon iStellenbosch FC yena kusehota beze ke beterminate icontract yakhe isikhathi sakhe singakafiki sokuthi ke icontract expire and leyo nto ke vele kubantu abaningi ayiyenzanga isense ingakho abalandeli baye Kaizer Chiefs basayibuza imibuzo ukuthi ahlahle iKaizer Chiefs ingani ibinga swipe abadlali at least kucace ukuthi ahlahle baya swipe kunokuthi ke beterminate icontract cause ke yona iKaizer Chiefs yamfuna ke umthethwa and iStellenbosch FC yasikhonanga ukuthi ke sivume kodwa yona iKaizer Chiefs ikhonile ivume ngayeke usehoda. Ngicela ukomente ke lapha ezantsi imbulo ungitshethe nocabangani ngayonke le situation yayo iKaizer Chiefs nayeke usehoda. Ngidlule phambili lamweli ngeyindaba yakhe thinta umdlali wePirates uTsego Fatso Mabasa. Umdlali yadebolekiswe iPirates kusoke sekhukhune United kodwa ugcine buyelile ekhaya lakhe ke kuyoke iPirates. iPirates ibisiphinde futhi imbolekisa ke kuyoke iSwallows and iPirates ibisenze sinye statement ukuthi ke makudlala yona iPirates nayo ke iSwallows uMabasa ngeke ezedla babekele umthetho elo mthetho iSundowns iyathanda ukusebenzisa abantu abaningi baye baye attacker iSundowns ngokwenza ke lo mthetho ukuthi ke umdlali nimbolekisile lelo qembu umandlala nalo lo mdlali akavumelekile ukuthi edlale. So iPirates nayo yenze same thing ngaye ke uMabasa. Angazi into enhle noma into embi lembuwele ungakhomenta la phezu athi ungitshethe nocabangani ngayonke le situation eyenziwe yona ke lando Pirates ngabe right nayo ukuthi join iSundowns kulento yabo ukuthi ke umdlali obolekisiwe anikhoni ukuthindlala nayo uma senidlala nalo ke lelo qembu enimbolekise kulona. Ngicabanga ukuthi amanye yamaqemba kwiPSL azoyenza ke lento enzo iPirates nayo ke futhi iSundowns. Angazi ukuthi waye ke bengayifuni lento ukuthi ke bedlale naye umdlalo wabo. angazi ngiunderstand mina ngiunderstand why bengamnika ithuba edlala ngiunderstand nje ngiunderstand noma kusho ukuthi sizokhanda iconflict between umdlali naloko iqembu angazi mbuyele ungacomment ezansi ongitshetho nocabangani ngawo ke lo mthetho ofakwa yona ke Sundowns nayo ke iOrlando Pirates ndlule phambili imbuyela nge indaba ke thinta umdlali wedlala iKaizer Chiefs uKhama Biliyati owagcina ke ehlukene nali iqembu la iKaizer Chiefs isiya crew iveza ukuthi uKhama Biliyati ubonakele egoli etrainer ke nomdlali edlala naye uCole Alexander naye ke futhi washiya kuyo ke iKaizer Chiefs labadlali ke boyithu njengamanje abanawo ke amaqembu andike bayaveza ukuthi babonakeleke betrainer ke egoli okunye ke siya crew iphinde yakuveza ukuthi ekuthi uKhama Biliyati unama offer maningi impela amhlalele etafuleni kodwa kwamanje bengayachoose ngisho eyone kuthiwa ke locally even na internationally kuthiwa kodwa kulinde ukuthi uKhama Biliyati echoose ke maduze ukuthi iliphi iqembu azolujoyina njengoba ke engenalo iqembu okwamanje makukhona engitholayo ngibuya ngizokuupdate ngaso isitori sakhe uBiliyati ngithema ngicheka indaba yakhe uBiliyati ngicheka ngeside lami angicabangi ngithi khona i-team yakhona la eSouth Africa ezomsayina yena uBiliyati lokhu ngisho ngenxa yayo iKaizer Chiefs ifu khumbula ahle isitori sakhe uKhama Biliyati nayo iKaizer Chiefs iKaizer Chiefs ayifuna ukuvuselela i-contract yakhe kodwa ke yayithi ke izoyikhatha i-salary yakhe andike uBiliyati akayivumanga ke leyo deal yayo iKaizer Chiefs enikhumbula ukuthi uBiliyati bengomunye umdlali ebehola kakhulu apha kwiKaizer Chiefs ebeyilist yabadlali nje abaholayo so that time yebethu bafuna ukukhatha i-salary yakhe uBiliyati wayinqaba ke leyo deal andike i-salary yakhe uKhama Biliyati ngoba inkulu obviously even noma athwa bayekhatha still leyo mali isazoba nkulu kodwa ke phela ayikho nkulu for yena inkulu for omunye umuntu so ama-team amaningi ala South Africa siyawa sike sayazi economy ya South Africa siyawazi ama teams suspend kanjani aholela kanjani abadlali so angicabangi ukuthi likhona iqembu elingamsena cause vele nabo Sundowns abamfuni iPirates yangazi kodwa nje angicabangi impela ukuthi khona iqembu azolusayina or yena ukuzomela eshintshe egcineka evumela lama deal amancane azowathola I think impela ke umsizi uthi ehlisa makuzwa ke ma price cause ama teams ase South Africa wakhona iafford labadlali laba ke abadurayo especially salary yakhe uBiliyati that ihola with Chiefs I don't think maningi amathima akhona umholela le mali especially wi PSL nje hayi ngicabanga so kuyomsiza ngempela ukuthehlisa iprice so that kuzoba easy ukuthi amanye amaqembu akhona la eSouth Africa ukuthi ke afford ngidlule phambili imbuyela ngeyo indaba ke thinta iKaizer Chiefs nomdlali wase South Korea uYoung Chan Lee odlala ke under 20 wase South Korea lamaviki esiphuma kuona kade kunama reports amaningi ade veza ukuthi iKaizer Chiefs ilinki ne striker sase South Korea indaba kade itrend kakhulu lezo kodwa uBobby Mtaunga ugcineke phendulile ngendaba yakhe ke uYoung Chan Lee uBobby Mtaunga kade ne interview nabeindaba bembuza ngematches ezodlalwa iKaizer Chiefs nayo ke iChippa United eMoses Mabhida babeke sebembuza ke futhi ngendaba zokusayina kwabadlali andibaphendeke futhi bambuza ngaso ke istriker sase South Korea ubeke sephendula ngaso ke le striker uthi uBobby ke bona as a Kaizer Chiefs ayikho into ebahlanganisile naso ke lesi striker sase South Korea uthi ke bona bakhuluma neagent yaso istriker not sona istriker ayikho nje into ebahlanganisile naso ke istriker ngiyathemba ke babuye uthi nem understand ukuthi uBobby uyasho ukuthi ayikho into abayikhuluma naso lesi striker sase South Korea bonake bakhuluma neagent yaso kumbula ke phethe ama agent apesheya imoster oke aphethe abadlali abaningi ekuzwazi ukuthi Kaizer Chiefs njengoba ikhuluma nayo le agent ukuthi ke bakhulumane ukuthi kwavela ke indaba nje ukuthi iKaizer Chiefs osayina istriker sase South Korea lezo zindaba ke za trend kakhulu za trender but ke nakho ke lokho esibizi silindile akukho okwenzakalayo asazi ke ngempela ukuthi ahlahle kwenzakalani maybe ngoba ikhuluma nayo ke agent maybe khona umdlali abamfunayo orie bafuna sona le striker kodwa lokho maybe sokuthola amakhambi isikhathi nibashilo vele ukuthi ke babhizi bafuna i-striker so ngivala lapha embuyeni indaba ze-disc indaba ye-trendayo lapha kwi-PSL ngizophinda ke futhi ngibuye nezinye indaba ye-trendayo ngi-update uyazi mina ngihlezi ngikhona for wena iwindi elisavuliwe isizini nayo ke futhi isivuliwe so nje kuningi okwenzakalayo ziyakhala cha ungakhohlwa embuyeni ukuthi ulike le video and usubscribe hayi ngithi ke nje embuyeni danke ngiyazibongela.